Umwaka w'ishuri uzotangura kuwa mbere tariki 16 Nyakanga byatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero. Uno munsi twipfuje kuvunira kagohe abajejwe gisata c'indero kugira ngo biteho kugarukira kanovera k'ico gisata. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe uno munsi. Mwiriwe ni David nizere kumeze neza. Hari umwanditsi wa yaga yavuze ngo kwibagira kunagura kanovera k'indero no kwiyobagiza ikintu nyamukuru mu iterambere ry'igihugu. Ati gisata cy'amashuri kitagarukiwe na yambona kazoza y'umukuru w'igihugu. Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi buteye imbere muri 2060 ntizobigishobotse. Uno mwanditsi yandikiye akabaruwa umukuru w'igihugu mu mwaka uheze. Yagize ati birababaje cyane kubona Burundi aricyo gihugu cyonyine ku isi hibutswa akamaro ko gushira imitahe n'inguvu mu kuduza kanovera k'indero. Ngo bisanzwe bizwi ko kugira incabwenge ari umushinge w'indero. Yabivuze yishimikije amajambo ya Tijan Tiam, incabwenge ikomoka mu gihugu cya Côte d'Ivoire, aho yagize ati ubutunzi bwa mbere ku gihugu ni kugira incabwenge nyinshi. Uno mwanditsi aranegura kandi ukuntu buri mwaka hama hibonekeza zangorane nyene mu bijyanye n'igisata cy'indero. Aha twovuga nko kubura intebe zikwiye, ibikoresho by'ishure nk'ibitabo n'ibindi. Nko mu mwaka wa 2019 hari aho wasanga abanyeshuri 60 basangira igitabo kimwe. Hari n'ibindi bibazo by'ibirasi byo kwigiramwo navyo nyene usanga bidakwiye. Aho nituvuze amashuri atagira ama laboratoire ntagire n'ama bibliothèque n'ibindi. Uyu musomyi aributsa kandi kwa kanovera k'indero gaca mu gufata neza abigisha barezi. Bafashwe neza, barangura akazi kabo neza. Agatumirira leta kubandanya utwigoro mu ntumbero yo gutuma abigisha barezi bamererwa neza mu kazi kabo. Hari uwundi mwanditsi wa yaga yagize ati umugambi wo guha abana bose amahirwe yo kwiga ni mwiza cyane, ariko leta ikwiye kuraba kuri ibyo bibazo byose bigira ingaruka mbi ku kanovera k'indero. Yongeye kati n'ukuri ni byiza ko hubakwa amashuri kuko byongereza igitigiri cy'abanyeshuri, ariko ayo mashuri nategerezwa kuba ari birasi gusa adafise intebe cyangwa ibikoresho byo kwigisha. Kwitaho guteza imbere imigwi y'ubumenyi mu mashuri club scolaire navyo nyene ni ngira kamaro mu gihe usanga hari habayobozi b'amashuri batavyitaho. Bituma abanyeshuri bisanzura bakiga kuba indongozi leader, bakamenya n'ibindi bintu byangira kamaro ku isi nkuko ikinyamakuru Roho Nuvu kibitubwira. Dutandukira inkuru ngufi ngufi nazo. Ejo kuwa kane mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe hari umuguru w'abashingamateka washikirije icegeranyo c'urugendo bakoze hagati mu gihugu birabira uko abanywanyi ba Mutuelle bavuzwa. Wamenyeshije ko abanywanyi ba Mutuelle bahura n'ibibazo bitari bike, harimo kubura imiti baba bandikiwe ngo niyibonetse ugasanga izimbye cyane. Bati Mutuelle yoba yaradohotse ku ihangiro yihaye yo kuvuza abakozi ba leta igace yihutira mu byo kudandaza imiti. Imeld Sabushimike umushikiranganje wo gufatana mu nda yari yatumiwe yishuye ko Mutuelle de la Fonction Publique yiyumviriye umugambi wo gushyiraho amafarmasi kugira ngo ishobore gutora umuti w'ikibazo abanywanyi bayo bari bafise cyo kubura imiti. Ngo byarafashije cyane uretse muri kino gihe hibonekeza ikena ry'imiti iyo naryo ngo ni muri rusange. Abashingamateka babona rero ko amategeko agenga Mutuelle de la Fonction Publique yohinyanyugwa. Abakozi ba leta boheza bakivuza uko bavyipfuza. Abarundi 11 badafise vyangombwa vyo kuba muri Tanzania baciriwe gufungwa meza 6 canke gutanga mande y'amashiringi 500,000. Ni nyuma yo kwagirwa n'icaha cyo kwinjira muri ico gihugu bidaciye mu mategeko agenga binjira n'abasohoka. Abo barundi bafatiwe muri bisi mu mujyi wa Tabora ku igenekerezo rya 9 Nyakanga 2024 nkuko vyatangajwe n'umushingwa manza aserukira ikigo gishinzwa binjira n'abasohoka Alensai. Hari mu rubanza rwashashe kuri uyu wa 12 Nyakanga muri sentare y'akarere ka Tabora nkuko Azam TV ibivuga. Mwakoze kudukurikira aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News ahanje tusubira kwa mbere.